Dalipunga, Tela Gufa, Matiba, Molumsila, Vela Bambensele, Yem Yem.
Lolu suku akulona usuku lokuthi liyaqala liyaphethwa alikhubeke nje na impilo yonke umuntu azuthi impilo iyashintshwa kubantu so sisi kwat 5 endaweni yasenati la atingisho khona ukuthi nogogo sizomfakela ifenisha anikeze ukudla abe nayo umuntu ebantwini
thina sijabule kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sishintshe impilo kagogo simfakela amakhabethe simfakela nje yonke ifenisha ukuze naye afane nabanye abantu.
I think it was such a combined effort with all the people within Ward 5 and Ward 25. We came together as one and to bring smiles upon the family in Ward 5. And it's such an amazing feeling and an awesome feeling for us to do this in the name of Nelson Mandela in the centenary celebrations.
Ngiyabonga ikhanseleni kakhulu nakumkhandlu wonke ngiyabonga uMsunduzi ngiyabonga. Ubanga nemeya uyongibonke nje ngiyababonga impela kakhulu ngiyabonga
uyibekile nduwe bandla sonke sifisa ukufa.